Igihe isoko nkuru ya Gitega yasubigwamwo abadandaza n'abakozi ba leta harimo n'abategetsi bamwe bamwe bariyandikishije ngo baronke ibibanza muri iyo soko abategetsi n'abakozi ba leta bafise ijunja mu ntara bivanye n'amabanga bari bajejwe bararonkejwe ibibanza aho wasanga hari n'abafise ibibanza bitanu n'ibirenga ico gihe umuntu kugira aronke ikibanza kimwe yatanga amafaranga ibihumbi ijana abo bategetsi n'abo bakozi ba leta byaraborohera kurihira rimwe amahera y'ibibanza bine canke bitanu ndetse n'ibirenga hakaba hari n'umuyobozi w'ishure yarafise ibibanza ndwi kandi atakintu na kimwe yacuruza ivyo bibanza rero bamwe bamwe muri abo bakozi ba leta n'abategetsi bahavuye babigurisha ku mahera yava ku miliyoni zibiri kuduga bivanye n'ubwiza bw'ikibanza ibindi bibanza navyo bamwe bamwe baracabifise bakaba babikotesheje amahera yo kubikotesha akaba avana n'ubwiza bwacu n'abadandaza nabo nyene harabaronse ibibanza byinshi bafise intumbero yo gukotesha bimwe muri vyo hamwe kandi no kugurisha bimwe bimwe abadandaza bakorera mu bibanza bakotesheje rero barihira amakori muri komine ku mazina ya bene ibibanza hanyuma bakongera bagatanga n'amahera yo gukota ibibanza kwa bene vyo ariko naho babikora uko ntibabinezererewe baba banirumve ko ariko bakidogera mu mitima ko harimo akarenganyo basaba umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere kubagarukira narijya asanzwe ariko arakurikirana iby'amasoko mu Burundi.